Apha sinikwa isosceles triangle apho icala lika AC lilingana nqwa necala lika CB. Uzoqaphela kuba lena yi isosceles triangle njengoba sentshilo kuba la macala amabini ayalingana. So enye into esichazeleyo kukuba le line okanye lo mca manike ndibeke enye point ibe ngu-D. So uzoqaphela uba ngu-CD okanye umca ongu-CD uparallel kumca ongu-AB. Uparallel ke uthetha ukuthi kukhona umgama olinganayo phakathi kwezo kwaloo migca mibini. So thetha ukuthi sinikiwe ke ngokuba ngu-X plus 10 laa mca sofumaneyo phaa. So into esizama uyijonga ke kukuba ngubani na u-X. Ngoku sinikiwe ke uba u-C ukuya ku-D wethu ngu-X plus 10. So singayenza ke le nto ibe ngumca mhlawumbi odlulayo uyotsho phaa nodlulayo naphaa ku-D kwenzela uzoqonda uba sinikwa ntoni. So sinikwe i-parallel line okanye umgca o-parallel komnye umgca. So ithetha ukuthini ke le nto? Ithetha ukuthi nezinye ii-angles zingakwazi ukuba congruent okanye zifane nezinye ii-triangles, ii-angles ndizama ukutsho. So ungaqaphela kuba umgca ongu-CB yi-transversal line. I-transversal line ke ngumgca othi usike ii-parallel lines zakho othi wazinikwa. So ithi ibizwa ngokuba yi-transversal line. So enye into mhlawumbi ke enothi gqi ke ungaqaphela uba sino-X plus 10 leyo ke yi-angle ungayibiza uba yi-corresponding angle enobhalwa apha uba ngu-X plus 10 uze uphinde ibe yi-vertical angle ibe ngu-X plus 10 okanye ungathi ezi angle ezimbini zi-alternate interior angles. Noba ucinga uthini ke ungatsho ke ukuba ezi base okanye ngu-X plus 10. So ithetha ukuthi xa ingu-X plus 10 apha nalapha izoba ngu-X plus 10 kuba kaloku yi-isosceles triangle. Loo nto ithetha ukuthi ii-bases zakho zombini zizokuba congruent okanye zizawufana ngamanye amagama. So uzofumana ke uba xa udibanisa zonke izinto ezingaphakathi kwe-triangle noba yiphi na kumele ezo zinto zikunika 180. So 2x plus x plus 10 uze udibanise nomnye u-x plus 10 udibanise nomnye u-x plus 10 kumelezekile ukuba ufumane u-180 degrees. So singadibanisa ke o-x bethu sino-2x no-x uze loo nto isinike u-4x. So sino-x abane udibanise u-10 udibanise nomnye u-10 so loo nto isinike u-plus 20 loo nto yonke ilingane ne-180. So ithetha ukuthi ke ngoku singasusa u-20 ku-180. So sizawufumana u-4x abe ngu-160. Sizohlule omabini amacala ngo-4 wethu sifumane u-x ulingana no-40. Sibeke sigqibile ngolo hlobo kuba lo simchazeli uba u-x ngubani. So ithetha ukuthi loo nto singachaza nobeza engel ngubani. So sino-40 apha umdibanise no-10 so uzawuba ngu-50 degrees. Ze ibe ngu-2x so izoba ngu-2 times 40 ibe ngu-40 degrees. Uthi umphindaphinde ngu-40 ngu-80 degrees. Ize ke ngoku ezi zimbini ibe ngu-40 ususe u-10 ibe ngu-30 nalena ususe u-10 nakuyo sitsho sifumane u-50 degrees 50 degrees diba no-80.